Ibasese yuzuye umwijima Ibase umuriro uri mu nda ye tuzamutse Ibase inyanja tuzuye amarira Ibase ikirere tuzuye imiborogo Biteye ubwoba ntitubisha Imbere y'umucyo nka kubera undi cyerekezo cy'isi cyahinduka kikaba gishya
Thank you so much.